sote simshukuru. Tumeshinda na bado twaongeza.
Catch all the Tusker Academy highlights on Citizen TV.